Namuhla kugujwa usuku oluwuphawu eNingizimu Afrika njengoba begujwa amaqhawe kanye namaqhabakazi omzabalazo angu-49 adlule emhlabeni esekudingisweni eZimbabwe naseZambia ngesikhathi sobandlululo emcimbini wokudingiswa kwabantu ababuyiselwe ekhaya eFreedom Park ePitoli. Ethula inkulumo yakhe yosuku kulo mcimbi umengameli uCyril Ramaphosa ugcizelela ukubaluleka kokuhlonipha izishoshovu ezazilwa nobandlululo kanye nokubonga iqhaza abalibambile ekulweleni inkululeko yezwe.
Kube impumelelo umcimbi wendumezulu wokuhlonishwa nokukhunjulwa kwamaqhawe namaqhawekazi angasekho adlula emhlabeni amazweni ngenkathi sokulwisana nohulumeni wobandlululo. Ekhuluma kulo mcimbi umengameli wakulelo uCyril Ramaphosa unxuse izwe ukuba lingayikhohlwa imisebenzi yala maqhawe namaqhawekazi angasekho.
Because it is here at Freedom Park that we remember our struggle for liberation and the many men and women who fought so that we may be free. It is here that we celebrate the achievement of our democracy. And it is here that we pledge to strive together, sparing neither strength nor courage until the fundamental freedoms of every South African are realized. Through the repatriation of the remains of these freedom fighters, we are giving further effect to the preamble to our constitution. In the preamble, we are enjoined to recognize the injustices of our past and honor those who suffered for justice and freedom in our land. We are called on to heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice, and fundamental human rights.
Lo mcimbi wenzeka ngenyanga yamagugu kuleli kanti angaphezu kwamashumi amathathu amaqhawekazi namaqhawe alandwa emazweni aseZimbabwe kanye neZambia. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikunokulunga Mthembu.